left. So i-log i-inverse. Asiyibuke le inverse engiyishoyo. Uma ngino 2, i-inverse ka 2 1 over 2. Uzothi umuntu why kube 1 over 2? Because lo 2 lo ola it's originally over 1. So the inverse will be the upside down of it. Uma bengino 3 over 2, the inverse will be 2 over 3. Uyaphendulela. That's the inverse. Uyowabona kahle futhi ama inverse mangabe sengifundisa ama function ukuthi amnandi kanti i-maths imnandi. Ngikanjani? I-maths imnandi. Isona sifundo nje engilindele ukuthi ngaso ni-excel.